kwenda tu utafu mara moja.
Pesa!
What is Tepto doing here?
Unamjua?
She's my wife!